whaka moe miti me karakia tātou. Ki te ingoa o te mātua, o te te maiti, o te wairua tapu, āmene. E te atua o te aroha. We pray for our community of te waka whakapono. May we grow in respect for ourselves, each other, and our world. May whakaute lead to service to those in need. Through manaakitanga, may we bring about justice. And manatika, may we share the mission and truth of the Gospels as we are called to live by faith. This we pray in the spirit of our founders. Euphrasie Barbier, St. Marcelin Champagne, Mary, Mother of God. Āmene. Ki te ingoa o te mātua, o te te maiti, o te wairua tapu. Āmene.